Brother Joe, and I know pastor no din chia. Me say won semi a we kan yi e ba social media me won say amamfo ni agye ho. Na comment say be nyina che say ensem a wo fa o ka fa common sense no. E to asu mu. Na me hu so bia be ka say tie che say common sense ne nko e na religion no so nko nti ne se no. Be sim be busa say o final word about common sense no. Common sense pa ne fiber e na sia ne na se chire pa anything.
Yo. Brother Joe, ni me chia me tie fo nyina. Let me say, my chef boss said, "If I'm on call, me no be doing common be brave." If he said, "Baby, I'm in your mind, same free no, no question ni, oh nim, nim mum di be free, me move barren, never move home, baby, I'm same free ba." But catch what say, so be go school, say be quiet, be yourself, no, it's not biblical. And then yami agbi no, na the 2 million na home there was, as you say, whatever move be our pen, our bit my energy ma, and whatever man on our day energy ma, tiko di carry your home home kane, and son our bit my carry the one same. No, come, Matthew chapter 10 say. So, a friend of Pinatana, I cram on radio, and back home, and don't want me to make up a mamma. And the better say, no, no, yeah, Dumano, will be no more of 4 more years. The Marinian Shamma said, Obey, draw by me ready. I ready between the Nassima for my money pa. A ratchet is sent by Medipa. Would you be too much, Sam, no, what must say? The Mohon Conum poison, Emu. Obi friend was South African, and what do you mean, Dinko, what nine in the other chess? Ah, I didn't tell you, I mean, the packet said, the cell, let me throw now for me call. Nelipe bibre eye social media program sa unya number no befra obefra fra 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 unya frere no fa ba ko pa so beti menka on frere ma ne fa bio adentia oyim o hwe mo mo sika na waboa wo nenso yesu asase so e wei wona wo ye ho kyerfo ehiafo no nyanka enne erade chefa na se wo asase so no ntima mo mo ho ban anwe wo mo ma erade a ene na wo smile re yesu smile na sen fi se wo smile se be ye nnwan ne ma ne nyɛ no ma bi mu ntiasɛ wo wiase be bi e fa wo nkwa ho be ka kyerɛ wo ne ne wo frɛ na wo fa ne ne wo nyɛ me dwuma ne sɛ sika na ɔpɛ wo de sɛ obi pɛ sika wo awrade dwuma mu a wo deviate bi sɛ nyame som ɛyɛ honhom som akatua de ma yɛ ɛyɛ dan kwa wo na mu som akatua ani sika enti sɛ wo yɛ bibi sɛ sika na wo hwɛ de a wo boa wo ti nyɛ no creda ɛne nti na wo bɛ hwɛ asɔfo wo yɛ sika asɔfo wo yɛ bilonia wo yɛ milonia na yɛ bobɔ mu di na ɔmo wo akɔ ɔmo ho sika bebrebe nyina ego bank ɛnyɛ fo wɔ hɔ ahokyerɛfo wɔ hɔ wɔntima mmoa wɔ na yesu abɛto sɛ wɔnyina ego bank wɔn san ma wo nkwanka ho a papa ada yɛ woyɛ nufunu paa naa ɛti wɔnka nkyerɛ wo sɛ hwehwɛm ne sɛm ne hwɛ deɛ ɛbɛboa wo beserɛ wo aburoni sɛ looks are deceiving ɛnhwɛ kooto ɛnhwɛ nneɛma aburoni a wɔnipa ho na wokɔ mu ahwɛ anim ma meka asɛm yi nkyerɛ mo yesu bɛto broad madua bi na so from nanso ɔkɔɔ so no na broad ma baako kora ni so aba baako kora ni so ɛti ɛma ne ka sɛ broad madua yi ɛyɛ kusuu nanso ɔbɛpɛ bi anim ɛnhwɛ kooto ɛnhwɛ nipa n'anim no brɛdɔ gyo sɛ ɛnhwɛ wei wobɛhwɛ me singlet sɛ yi a nanso nipa wom wotie me a ɛbɛboa wo na deɛ wode wo ne twea no ɛdeceive wo ma menka asɛm yi nkyerɛ mo nsonsonsoe bebree wɔ wiase ne wanhwɛ yɛwo hu mani kaka kyerɛw sɛ common sense deɛ yɛsɛ deɛ yɛhu sɛ ɔmontimi ma anim ɛyɛ na papa no me respect no saa ɔmo panyin na wode anim no mepɛ no adwene no mepɛ no nim deɛ sɛ ɔpɛ sɛ obie nipa adwene mu nanso wɔhete below the belt aka nimdeɛ no biɛ ɔpa womfa no wobɛbɔ me na wɔmɛhwɛ awurade na wɔnyae sɛ yesu yɛ yei ade so a na ɔbɛboa no na yesu deɛ woka ne sɛde waka me mahu sɛ yɛnwa kramɔne bi nso ne sɛ ɔwɔ sɛ wokasa saa ɔnyae wo deɛ kasa fa nkramɔsom ho sɛ wobɛgye di a na waba mu ɛnsa yɛ deɛ no ɛwɔ mu sɛ bible sɛ sɛ wosɛe nnyinasoɔ no a ɔkyene ne ntimi nyɛ hwee na sɛ wobɛsɛe yɛ nnyinasoɔ ama yɛyɛ deɛ abubu a ɛne yɛ so yɛbɛsɛe wo deɛ o na wo so deɛ abubu fi sɛ yɛdeɛ yɛdeɛ gyina agyina fapɛm so sɛ wokae Matthew chapter 7 verse 34 a yesu ka mframa bi ho asɛm ɛne ɔka mmadwema mmienu bi ho asɛm ɔka nnipa mmienu bi ho asɛm sɛ ɔmo kɔsi ɔmo adan baako si ne deɛ wɔanwem ana baako si ne deɛ ɔbɔtara so na mframa bɔɔeɛ no deɛ ne deɛ si anwem bubue bɔtara deɛ so abubu nti meserɛ mo mo a mokura nimdeɛ bi a mowɔde ba no monyere mo ase na mframa bɛbɔ na ɛnyɛ obi ne kuma ntwi mframa no ɛbɔ na ɛbɛkyerɛ sɛ wogyina yie anaa wonyina yie sɛ bi yɛn a onyankopɔn no asoma ne ba a ɔfiri ne mu ɛde nsɛm brɛ yɛn sɛ yɛntie ne yɛmfa nyɛ adwuma no yɛyɛ deɛ ntima nyɛ nokorɛ na mmom wo a bɔfoɔ ɛde de asɛm brɛ wo na ɛyɛ nokorɛ aberɛ yesu kristo wo akyi bɔfoɔ bie ne wɔba asase so honhom kronkron na ɛba ɛnɛ yɛnnua no nso kle mu sɛ honhom kronkron no ɛyɛ kɔmhyɛne bi a ɔno nso de asɛm brɛ wo papa nyɛ nokorɛ deɛ ntia nyɛ nokorɛ no sɛ sɛ ɔka John chapter 14 a ɔka sɛ me kwa machigira fo aba ona obekirim no manyira na won de wiase nhu no wiase ndi no na mode muni no fi se otem nchen na obetena mumu obi e betema tena won nchen na watena mumu no nye ne pa o ti de to se mienu o se kon begia me suma no wo medimu nti na wo ba o na se komisyon bi bai na won timi anka sebi yesu ho asem se honhom re ba beka yesu wasem na komisyon bi bai na so ye honhom no ntima ka yesu wasem dia hu se e debate e fi se oba wo ore yesu di mu me pa chotia se na se won timi ameka yesu ho asem dia ene na nyawo wa won hwe die na oba ka ka hu se wo se bofo gebra ene den sem ne bre no it's my biblical nyakopon fa na sem kunu ma na bofo won ne moses share no won wa de nsem ene ma moses wo be pon so enye bofo ne ba ye na suma pano yemfa suma nkola bofo ne yaho de mobeka ya daniel bompa ye bi se grade se konfa mo ebi mre no de ba bofo so mfa mra bron sam hajake no 21 days ti grade se sebi won mine kura onfa won tuna bi mu se mia me hode fo de ma de be ko na osuma ne ba so konfa na se mra grade fa na se mo suma bofo ma aje se obi ya se bi na a kire wo asem kuto bi o ka fa anho no o ka kire wo na mu na sem kuni o de ma ne ma de ye fa ma bofo esire mo monhwe we na monhwe nso na yesu dibo jabo se christofor som ne ye som pa de se bi enwe nkrobofor som ne som pa mesire mo me domo pa me nim se ye nyina fire jakro eti mesire mo akwa de bo hwe mon sam kana mo ka mon ka ne ye mon ka se obi nye mon se mon chechere ni yesu ye ka se obi me christo ne nemu ense no enwire nyina so ne ye nyina so ntimi nyina ntimi nwire no fi se e wo fa pem e gyna ye common sense kra ntimi na mo ye ne mo ye nwiafo no so mo betimi sani e bre so a eno ade no beba okay ma me ka se me nkyere mo am se asase ye wa africa de wo europe abrochi africans show nyame ye wo ye originator no o man ye resources a hudu e bua natural na abrofo no nya bi etimi ma abrofo no dwene na ye de se sebi ane bebre wo mu ntie ntimi nwene ya honhom ba ye so a se ke be sere bebi ye de be ye kuro ye de ye kom a ne atete egu kwa ye ne nam jam tanko adu sem kwa de ye ntie ye de ne no no
ke se busli lai
sa tanko adu sem so bebi an faso bi ane so ye ye ku egu gigigigi sa keke faso bi ane so mo nwene ho ma mo ntranko ba bi a abrofo no ma mo ye no aya honhom wa sase so ene ma mo sa no ma sa honhom no o be artificial ti se me fa ne se o me ye sunsun omo ye limited bron sama hwe asase we so won se bre bi yesu ka se wiase sidifo ne ba na so onya me ho hwe na ti se obi a we wiase sidifo e bre bi yesu ka chere yesu bron sama ka chere yesu se se wo koto sore me so ti me koto sore me a me bi wiase ni mon mo nya ba dai e be ma yesu an koto no an sore sa se mo me hye da nya bra chere chere na be de be fam kake na en so se dia won se so koto sore me a be de wiase ni mon mo nya me ma ana yesu an yo ti yesu ba wiase wa nya hwee obi ba so be di na chi wo se hwe asakamai omo atu ewie mu no ma omo mprebuo me be bia be di ntitro menya den menya ade ntia sa wiase no ma wei bron sam na che nya me na che da ko be she da keske ho asem na me di we nyina ewrem no ma chiro ti se wo nya sika so ma wo ni nye na obi we jaho be bia be tumu ba ko dura na asama do fa ye urade adwuma aw Luke chapter 12 verse 32 wo se mo fa ni mu nyina ma hia fo na mo nya kotoku ense da fa na di akire na maka cho se wiase wei obi enwa no hotono job ka asem bi wo se oba nipa oba wo no wo na tie bi ya ka nyina ya ha wonko a chene so esa sasu wa mutu so tie se se you can never eat or cake and have it obi e wonya wiase so ni je no o nya soro nka ho da bi se yesu ka se mo hu bi hiehiem wiase de na so mo mama koma ntom yem e fi se me di wiase nko ni me pa che mu da ho
da ho pa
ha Eti hwe hu se ye bresa mre no bebi Yesu a hye ye bose asase wo su dia mane hunu nko antimi ko siesie bebi ama mo na da ko bebe famu nyina de makọ we na da nda so sem a ye wo na se Paul se ka wiase no mai ene ni pani da so dia ka wiase ye Kristofo ne mo brofo kọ ewa ha ade ntia pe se wo pebi kra wonya bro sam wo de ma opewa no de ma to wo no famu da ade ntia wo de ma brofo bebre na brofo so fo mu kro se eyo mo heaven wo se wo 2019 as say bro ni wo so 1937 kra all mean say bi bi be say e to bo obra bi aso pe do pe ho bia na wo ye owu na okọ
e bi kra ti bom wan kasa ho tru
no okọ
o dia
say wo se wo pe bi bi aso bi bi be ha no ono no life o live no no na mo deviate from originator nsem ho pe aware mu omodibieti asetena mu omodibieti abrofo ka de kwa na kwa mo ka na enye yesu so de kwa na mu gina ka ho aw se de kwa mo mienu so be ka ya Pontius Pilate bu sai yesu se de ne kwa eti na Pontius Pilate roka so no onu ne kwa ye wo ne kwa bi e wo ne kwa mu ene na ye yesu ona oka se mene ne kwa ne nkwa obi timu kwa de ne chen jesu ona me so ne kwa wo wiase nyina ne yesu ne kwa. Apart from say eka de kwa wa sa so enu nko na asina yesu ka ye na ye de kwa wo se nipa eka kire nipa nyina eti Christofo abode mo to yesu so mamu mpa bada na yesu ne basa ye den so be ji nipa dom a ye chen se de wo hompo to wo de ho to no so a mpa ba wiase be di wani na so bre bi be so owura be mo mo na wo se sa wo de ho to no so na wu a wo kra mpo be ji ne kwa na wo pese wo ji ne kra nkwa no e be fri ne sa de de mi yesu nti ne kra ba ira na se be ka bi o na nkrofo bi na mo ho no mo ka common sense fo yi akro yi a omo so mo believe reincarnation wu a ko saaba nti e betra sa so we so se de asase ko yi a ye do so yi a ye fu sase nyina dan fi sase nyina e beto bi kwani ye bebi ndua de na asase oda so e be sei
master jona reincarnation o ba obi hu so wa na wa ba na
de ti o ba na bu sa ne se wo no wote wo no wa hu no ho se o ba bere bi ana se se wa saaba bi ba na na o ba na wote hen bu sa en cheche wo nyana mo ai sunsun mo na cheche ɛno na afa mu a bɛwura yɛasɔfoɔ mu a mo nso de asɔte sa asɔre dɛm a ɔmo yɛde gu yesu anim a so wode yesu de mfiri wɔ so ne kyɛ sikasɛm no ɛna binom tumi keka ho sɛ me yesu koraa no sɛ ɔbɛsa bɛbiam koraa bɛpɛ koraa menyini ne waka ne wafa ne ho de ha nimdifoɔ na wɔka wei saa sɛm wei ɔwɔ sɛ kɔɔ saa redrɔ saa sɛm wei na waka wei kɛkɛ ne wafa ne hoɔden sɛ mepɛ koraa yesu koraa bɛba koraa mepɛ koraa menyini na baako bi so di so mom yɛ nkyeele ha mo ho mobɔ mo sɛ moyɛ yesu adwuma agorɔ na mudi sika na mo hwɛ ne mu ɛbɛto berɛ bi ɛbɛkɔgya akɔ asamado na asasa ne kyɛ bɛfie sika wɔ asase wɔ so ne da ɛne heaven na bible sɛ monya deɛ mobɛdie no mdeɛ mobɛnom a ne deɛ mo no bɛkata mo a momɛ no a nɔɔso mabɔne deɛ borɔ yɛnim so na yɛbɔne nti susu mu anene sika akyi de deɛ awurade yesu akyi na ɔbɛkyerɛ ɔkwan a bɛfa sɛ wɔbɛnya wahotɔ asase so abrɔfo mofa mo nto wɔn ɛnom a moyi nyina yɛkɔtɔ bɛkum ma drugs a mode ma yɛ nnuo natural ones ɛwɔ ha mɛka bi ho asɛm akyerɛ ɔbrɛ bi ɔma wo artificial one deɛ bɛde yare bɛbrɛ ɔma wu ntɛm yare ahodoɔ kɛse ɛba africa nyinaa yɛfɛfrɛ bokyɛ ne ba ɛfiri sɛ ɔmo de natural ɔmo de artificial toxics ɛne ɛfrɛ ɔmo nnuane mu pepa kyɛ wote aseɛ ɛti nnuane ɔmo deɛ nyinaa ɛti broni yɛwo na fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɔnyɛ 50 years ne ho ahyɛ aseɛ mo amoa bɛhwɛ wo nana wode 80 years bɛhwɛ ne wedeɛ hwɛ ne yɛm ne hwɛ deɛ wayɛ kyerɛ sɛ wode natural nyame deɛ nie onyankopɔn a ɔnam yesu kristo ɛso agye yɛ no ne deɛ nie hwɛ deɛ ɛyɛyɛ hwɛ ɔmo deɛ ɔmo deɛ ɛyɛ o hwɛ mfidie ɔmo de aba ahodoɔ nyinaa no do ɛbɔ yɛ initially bɛtɛ yɛwie yɛ no na asɛ yɛ wade aseɛ yɛyɛ aduane bi a ne yɛde expiring date ato ade nti a chemical different chemical bɛfra ɛnyɛ natural nti it can kill you nti aborɔfo wɔ hɔ no ɔmo yɛ domfo kumfo wanhwɛ yɛ wohu ɛmfa yɛ ho nto ɔmo bebree na sɛ kɛbɛtu mata ha yesu yɛadwene na yɛadɔ yɛ ho a kɛbɛyɛ strong yɛnyɛ strong koraa yɛka yɛ ho mmom krɔ sɛ musoro yɛ ɔn pɛ sɛ ɔmo pɔlo tu yi aa ɔmo ma biribi asɔ ɔmo nyina mo sɔmo deɛ mikana mo agye fofofo nti yɛsɛ kusi nyina wɔwu nafu ne yɛsɛ sɛ saadi wɔ nyina ne deɛ brɛw ɔkɔ ayi asɛ ɔmo nɔɔma ma yɛ sɛ yɛkyekyɛ biribi wɔ wiase kora ne yɛma wɔn a ɔbu afu adeɛ nso yɛde yareɛ brɛw yɛde kɔte sɔ ne yɛde awo akɔkɔ sisi yɛde owu kura yɛsɛ ne yɛtwitwa ne yɛde abrɛw na wɔte anaw ɔwie ɔkɔ ayi asɛ ne yɛma wo wɔde bu tumi fu bɛfi nso yare na wɔde akɔ mu na nyame ahyɛ mi kɔ sɛ ɔmo aka health akyerɛw ɛkwan bɛfa sɛ ɔbɛbɔ ɔmo ban a yareɛ nkyɛw ɛnna wotumi yare bi ne ɛka kyerɛ sɛ wo da dialysis tena ha kɔpem sɛ wobɛwu woboa yɛwɔ haban ha a wokeka bɔ mu a bɛka ho asɛm da kɔ bi sɛ woka excerpt chapter 30 a woka ho asɛm wɔ sɛ nti momfrafra du aburo wɔ adufrafoɔ nyansan mu nyame ne ka wo nyina kyerɛ yɛi ɔnse apo awurade nti wɔ sɛ wɔnyinaa apare yɛi ɛnna yɛhia adua na abrɔfoɔ no yɛkɔ yɛwɔ aduro bo a wode ka wo ho ɛkɔ wɔ nom sɛ kum na kɔɔ mu a wonhia aduro bia bio ɛbɛbɔ ho ban kɔpem sɛ wobɛwu wobɛda so ayɛ akɔlaa mɛka ho asɛm akyerɛ wobrɛ bi brada gye ɔmi wɔ a ɛso spain ne me mu stress ne me mu hwee ne me mu na mpɛsɛ mekyerɛ sɛ ne awurade de maa yɛn a yɛyɛ te africa yɛyɛ no momma yɛmfa yɛ ho nto awurade so na yɛnyɛ ho mfiri akɔmfosɛm mu yɛhwehwɛ awurade ɛbɛboa yɛ na aborɔfo no deɛ nɔma ma wɔ nyinaa akɔtɔ bɛkɔ mu ma hwɛ play baako bɔ fam ahwɛ nnipa dodoɔ yɛwu hwɛ mfidi ahodoɔ mu yɛ nyinaa ɛsaa de cancers ahodoɔ ne yare ahodoɔ nyinaa na ɛbrɛ yɛnhyɛ da mfa yɛadwene nkɔɔ hɔ na yɛto so aborɔfo so saa do ɔmo yɛ nɔma bebree nanso ɔmo deɛ na yɛ artificial ɛnti ɛbɛkɔ yɛn na yesu ka asɛm bi sɛ monsuro deɛ ɔkum honam na mmom monsuro deɛ ɔkum honhom adeɛ bi yɛbɛyɛ honam a ɔbɛwuo no yesu nyankopɔn ɔmo nim ho hwee ɛyɛ wo a na wokɔyɛ yɛ ɛfa so mu a wowuiɛ wɔne deɛ ɔtumi kum ne honhom na da a wobɛfiri soro bɛba no ano bebe bu ye ho ho ten ye ho na mu die e san se ye debu so ma chi pii nto ne bebu ya ten to soro se no ma pete she enye hwee no mu san wi fama dodo se ni pe bia no sa no no de ye yo e na wo die chira se common sense ye ni chi no papa se sa topic no wo ni die ne fi fi ready obo mo do ni mi na ye de ku ni bi e beboa na wo die san kwala e man kwala mu ade omo comment me kra no a no mu didi matem e so ka comments get it ten de die ni echa ya bi bi so kasa chiro mu bio na odi omoto kasa omo ju fe urade e so mu urade a urade be yo ye na sa se wo e bien ko do hwe wo kra wa che so a ite yesu bu wako na kra ho atem wo be bu
legacy so se o ye legacy ato
ya legacy no e mwa e be lead ni pa ko hell ni mo ti ase se ye ni reincarnation no ru ano originator no bo na de o be ya sa se ye na de ye honoma de ye hu bio demo huma de nibio e shankamo samote brother jo
amen
amen
amen.